que, Matomazar? Matomazar, a velho Hamid. Da vaz. Hamadjan ele. Bugalina.
Post late.
Please, I'll call my Tomazan. Ben Ham. Was a Fatim or Hamid Tomazan spoke.
Baby girl, it will come out of this way. We should also be a rabbon which I mean. Men and Queen F. F for Fatim.
She's sorry.
Ay, así son tu mazán. Mañana, los combis.
¿Qué es eso? ¿Lo entiendo?
¿Cómo no?
¿Eh,
chévere, pero qué?
¿Cómo, please, mañana?
¿Qué cojo que es solo? ¿Cuándo se le da a ti? ¿Zocale el chile? ¡Hibo! ¡We shall see!
Post late, I will show you things.
The right stuff.
Don't get the right. It's open to some of the mother and king. Are
you okay? You're born in peace.
Couldn't you think I didn't bow?
It's the long one telling show. Kade sasifuna wenze idekanto online party.
Hayi okay. Cabanga uyenza nini?
Sicabanga ukwenza weekend. De kusasa siyabe wasihambe sitshela ngumuntu. About you.
Ha! Mshango ekhinya didizele.
Nogumed, mshayela mncanyane.
Yajwayele lo. Ngiyambona se-comfortable.
Nogumed, ufuqe ngekwini.
Nokuphinda manje uthandingeke.
Nogumed, usuke libhubesi. Lilalele.
Nokuphinda manje. Uthandingeke. Akuxegiwe sisi.
Hayi ke. Kahlela khali lento jana yakho mafehlefehle
yona ngani izomna mafehlefehle
hambe wayisusa inkulumo udli kunye lamagumede
ncanyana udli kunye lam ngiyabona sokhohle umsebenzi wekhulu
ungenza yonke into bathi ungalidli kunye lamagumede
he I'm so angry I'll give kunye lam
Nanyan, we are now to fight Manj.
Yasin, what's a cassette? Manj.
Makumat! 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 Makumat!
Nanyan. No. Swap it in a bela match. Who am I doing? You
say, So I could room a match. Got to two lily cats from Shanghai Queen. Fair when I'm sure song to you. Selo kwabuyela nenopost lady awusanginaki mina vela unendaba nami usongikhohlile kodwa uhlezi nami kathi usangisa umjolo it's fine mshawaso it's fine uncomplain
mncana
futhi bengenjena ukuthi mina nawe yasin never mind
Ben, ngiyazi ukuphoxeka ningi. Yena majita sebeyazi ukuthi angikwazi ukuqabula.
Wena batshelele ukuthi awukwazi ukuqabula, batshene yangephutha Ben. Sengidakiwe.
Isikhathi sehotela sahamba saye eklabhini. Kalakathi sashintsha utshwala. Saphuza, sadakwa. Wacishe wafa inkalakatha.
Skeleton, asuyikhipha zonke manje iy'ndaba zethu.
Ngiyaxolisa majita, kodwa angikwazi ufihle lupeni.
Waphuza nawe umshayi?
Hayi no, waphuza ngumshayi. Ben, engifuna ukutshena kona ukuthi singiyakwazi ukuqabula. Sicela siqabulane.
Manje siqabulane khona la?
Hayi, kinkinga. Siyaqabulana khona la.
Okay, wozani. Wow.
Tshenile Ben, wathi ngakwazi ukuqabula. Fundisile umshakazo.
Fundisa umshayi waso.
Sengakwazi ukushaya isimuji. Ngenxa umshayi waso.
How?
Oh, wafethu. Sacela ukuchaza ukuthi ngifundisa kanjani.
Fala kodwa.
Akazuyibona imfologo yami.
Hlanganaphi nemfologo yakho mina?
Akazuyibona imfologo yami.
But Devin, hlanganaphi nemfologo mina?
Imfologo yami uthethwe omunye wenu la endaweni. Ngihambe ngibuze ngamunye ngamunye. Uzongiphendula noma uzongiphendula usukhala.
We ndoda, yabo uma ngithe ngibona wena ayi umnyama nsizo. Umnyama ngathi impasata yama-bad luck. Shaka zuru!
Uzongiphendula noma ufune ngishaye ngishaya zulu.
Okay. Angiyazi ifologo yakho. Kodwa ngingakufunisa yona. Ngiyakuthembisa. Uma ngahamba nami, ube umnganami, ngayithola ifologo yakho.
Ngibe umngani wakho.
Kodwa noma azongisiza ngento eyodwa.
Ngiyalela.
Ufuna ukudestroya wonke umuntu. Ufuna ukususa umshayisini. Ubuhlungu. Mfani, ntombisane. Ufuna bengazi ukuthi ngubani. Ufuna bengithathe serious.
Uma ngizothola ukuthi ubani othatha imfologo yami.